yude
jawa kana sugiji
jumbe yonga yonga
warunge wate zatwa
umangane moyude
jawa kana sugiji
jawa
wache wiche duto
emumama
wasomo
jawa
wache wiche duto
emumama
wasomo
wate mangima koro donjo
ele wate maponja chunya
ele ler mabinyo nwayo koro
mbono wate ya gima
wate mangima koro donjo
ele wate maponja chunya
ele ler mabinyo nwayo koro
mbono wate ya gima.
chidu to yawa.
Aluwalu wa se chidu to yore ba waro chunje. Chungi wa yonga yonga.
Waro mi wa kisajwa.
Umakanye mwa yure.
Ja wa kanyo subiji.
Wach Mangima koro donjo, ele wach ma ponjo chunya, ele le ma menyo nwayo